one, Mike. Are you meant to catch? You made it? Sist gang vi var her med dette kameraet, så var det trail-opplysning her. Nå tror jeg vi ferdig å filme.